Yada se ya mwakwa bebiye me ya Adom TV. Premtobre Kasee na wosha no Facebook slash Adom TV. Kasee no waho midiye fia ama mkwa tamaklumi. Yonko mrashe bedwe fie mu. Na fe yonko tuwa ensam no so e waho. E kukuma wa mrashe bedwe fie mu se umuhu enye wa umuhu. Enye hune hune biya baino e ya wa umu nei. Ene babi jai wa umu juma no wasadia wasu wa umu ye. E chucho niyema ahuduo imu. Mekwe rasa ensam no imu. Na mami nko eye ensem fofro emu ansam. Twifo Ati Morkwa District Assembly no edi atuja se womu eton Akpeteshi, womu etwa be, ene womu eye adwuma nyina se se womu abegye to edi afi won ho. So wompe se womu mensine no kro no kona nimu dia, eye to jeje ene ye dechichiro kro. Nti nyuma bia se hwa se so, obegye to afi won ho Adom TV kasee ediba.
Twifo Ati Morkwa District Assembly, Wanum Assistant Director 1, Bernard Ewisikumsen, Ashe Twifo Praso Area Council, no, se Wanum Mtu Weni NC, Wanum Awotong Akpeteshie, Palm Wine Tapis, ene Wanum Wa, Waye Nyuma Afofro, e Womensi Nim Honum Nyina, ni Wuntia Wanum Eto, Wadisa Enshei Eto Jawa Ambra, Wanum Eye, Encheche Jume Diebi, e Twifo Praso Area Council, Ema Ejuma Yefone Senye Beya, Wabema Wanum Nindia, Ebi Tumi Abo Ama Wanum Aye Wendrume Ye.
Omomoton eduane anadwo no efe ne night collection nzo omomoton eduane wo anadwo bia obetumi akon ho area council obetumi akon ho se ye bejeto okay nti obi oton eduane bia ye ba bejeto won ho ena omomodede kunu sebe e wo se omutia to ma area council nti so obi won pote mo na oyese se adwuma na Friday bia mbetumi akon so sam kwaje Friday bia ontia ya ontumi ndi sa adwuma na ayede odi no ena tables ose krom krom kito ano omo high tables and chairs plastic chairs ni ayi no omo mu high for ayi ni ana spinners e ose kwaje omuto
na jumedie na se no area council mani bi nso efa sa akwanya nso e kire wonu ma ho kire bebrea wonam mu e wo honu ya wonu ma hwebo se ti se santete ya wonu enya ne ntino ebeboa ama otumi ayi wonu adwuma yi
challenges dey yo bebre challenges a yetumi ehia pa ne ebi ti se obehun se obi afro sisi ano asamre mema me se me jina he obi tumi frɛ me se o asamre mema me bebi yare ntino befa no hospital ne wo ye bia wo se ugyae na wo de ne kɔ because sisi ano omunhu ye se ye ye dc ye sa so ye mp nti se a pressure no wo ye so bebre
aha mwa bia mfi ba bia ye bu so funa ye no ho na how bia wade ba wo hwese yem mbom ye be ye de sika beboa won nti se ye nsa so nyem wa bia mfi ba bia na ye de ade adwuma de ye de
ye mang se patu kwampon ay mede de ye baji de motun wo se nyem be bebre ho arokoda ye wo futu bi da ho nka ibutu me da boa ye community ma ye community na tuma kunayim nti nka otune mang se madrim wo ye baji ji
presiding member ya wonu ena wodi animu a wode sa adwumade yi ehyehye so Edward Bading agree enso dia desrede ato aso ya ehwe local government and rural development so nafe penyin pa woda nalaka no se wonhwe na assembly members a wonum ewo Twifo Ati Morkwa mensini nim honum no obema wonu motorbikes eni mani mu ya na aboa ma wonum dwumade no etumi akonkan
asamba da me komanso a ne ze ne de meka ayi district bi wa asamble members wo motors na mai me me district motors no e ye de ensan kan e di esere wo mo ashe mo nsa local government ne nalak president ne local government minister ye be sere mo se agro bi ma man sanka me de obi anya na de a obi anso de enko